Yes, we are going to kunzi wa bu cha flavor atwara kiti bakunzi wa e program TV nimi kuri Michael kuko mari bumenyere Mr. Movies no voice menye kwari news menye kwari kiganiro kiri update uno musi ama comment ni menshi tukunda guwa interview abantu bazwi gusa sidiga basara uno musi twagende bamwe mu bantu reka baranza kubibwira mwenyene twarose amahigo yo kubonana na Kikosi Madebande nuko bitwa katufata kanya twaramutse baze
Fresh kabisa. Tumeze neza. Turakenguruka kabisa. Turabakonesere man.
Asante sana.
Mwiteka aguma bikora.
Imbere ko twinjira mu muziki wanyu twabasanze nga iduka niyo mukorera imeze
gute iduka niyo dusanzwe dukorera akazi ka minsi yose hano hapfa gafu
none ku bantu nk'abakiriya b'iwanyu batamenyereye nga ibintu bimeze gute mudandaza nangahe bimeze gute
Burya prizo nga ziba zigoye kubera tuje tuba dukoresha impuzu mu bisanzwe z'ama alvage ziba ziva mu bihugu bitandukanye simpaka ni mpaka wishike ku hoteli kugira ubone ati ni ukuri cyangwa si ukuri dufise impuzu z'ama baroni magazi zirimo mugabo magazi ni nkeya
imbere yuko twinjira mu bindi bintu wanze ngo ni presente kwanza n'abastar n'abarape mutangure kujya mu bire yambaye nko mu ehash
Yeah. Naitwa Mr. Jagwa. Na kunyene kabisa.
Ushua kupresenta mu rape, rape ile ipresenta mu flow. Kuwa vera kapela nyene, kuwa nyene kuwa mu rape.
Yo, amajagwa reva ya mwenye kwenye fuwa negeti ya kwenye maiki Umana ya muhanda na kuri ya kwa muhanda na rimu Vitsi mukanda na anavunika na wakanda Nizi vige flow, fashion microphone jendi kwa ndaba ha flow Shibuvu ni yinyene, niguvu ni kinyene, mwuzi mvunira nyene Jie, amajagwa love
Kachwaga love Bro, ashua, kutuwa presentation na wiki akapela awafondi ya iwa kuhu
Hmm, akapela Ha, utize wo gitize kandi utize wo komera ndazi ni wabukomeye akazi kose uzogakora muri uru rugendo ndimo ntazi neza nzobatoma natanguye kubacana nkiri umwana muto cyane nico gituma fro je nkomeje no kumacana nsanzwe mubizi yo kinkono yose higihe tega amatwi hip hop yifimfiro bihanitse we wigira kwipinga aho bukera wimanike kuri hip hop nani vikwani hip hop jenda nayandika hip hop je simubuka cenjana n'umwaka tega amatwi hip hop bari bafite yicaka Iwao.
Inafikaga.
Yetu kinjire neza na neza mu muziki wanyu. Kikosi Madebande mwatangira. Chimu cyo chavuye.
Kikosi Madebande. Kikosi Madebande si ubu. Kikosi Madebande yuri ama stage menshi. Gusa ni twagiriye bakwe yo kubandanya akazi kacu nkuko twari tubishaka. Chambere kimwe yabizi ubukene ni atari umuntu aza gutuka ngo uragafukenye ukene buragatsindwa akazi kacu karabandanje gusa ni kamandanje nkuko twari twari tubishaka kuko n'ubu na YouTube usubona wabonye yuko ari nka shasha mu bisanzwe niko Kikosi Madebande ifite ibikorwa byinshi ni kuvuga yuko YouTube yonyine nta minsi umunani heza yugurujwe kandi none mu Burundi murashanze muri izi bintu byavyuzi gusa uravye umuziki gusa tunashitse ko umwe gusa urabibona ati abantu baba bafise abafana kimwe nabo bafise
Ngene vyatugendeye kugira YouTube yacu ishobe kuguka muri no minsi
yavanye n'impanuka twagiye turagira twagiye tutagira nka gene nagenda ingwane zitandukanye ugasanga twatandukanye nabo dusangiye ako kazi ugasanga umwe wese ari hariya undi ari hariya ntibishobore gutorana kugira ngo dushobore kujina mu kunyere twa crea ugo rubuga kugira ngo dushobore gushaka ibikorwa byacu ingene twahuye turi umujyango yani twakuriye hamwe twavukiye hamwe muri karti imwe yani cyadusanga nyine turi kumwe hamwe no ngaho muri Buja Flavor hama dutangura kwatsumurira muri za Demire sa Demire 12 turakora Demire 13 Demire 14 turatwahuye na beshi twapambanye na beshi muri game ya music ariko abo twapambanye kubera yango barose ibishigikizo nyine byo bashigikira nibyo byatumye dusanga bari ku yindi level yabo natwiyagwacu ngira ngo imana izotinda iyihezagira ivyuke yongere ihirige n'asinzwe muziki n'ose ndetse inahira n'igihe niko twabisanze kabisa turacyasenga uteka dushikiye muri urugo rugendo turimo kugira ngo dushobore gushikana ivyacu imbere tuzaje umuntu amwe bwenye n'abajournaliste mudukorera promo nyene mufise na vize yo mushaka yuko twoshika bajya navuga yuko atari ngombwa ngo ndabadondagura amazina yabo bajya ndazi yuko n'izisura zacu atari rya mbere wowe wazibonye zibashikiriye zikabasanga nk'ibi baba bahagaze ndazi bavuga ati ngo ibiryo byabica bigize gikosi madebande abafanzi bacu ikintu bakwitega nibaze yuko tutazongera gusubira inyuma nk'ibirenge ubu twaje tuje twaje twakanye inyenyeri tugeza kubaha icyo twiyemeje abafanzi bacu baba dukumbuye ku bya bikorwa byacu babafise inyota yo kumva ati mbega akapela ya majagwa love noyumva gute nabitora he ubaze urabisanga ku rubuga imujyohere nanjye ndabwiye ati ihumurire n'ibihuramire ubu naragarutse muri game nzoguma ndaguha ibikorwa
cyambe gusa nashima nuko ubukweri urugendo ndarubona neza ko imana ishobora kuvuga ati inkono yanyirahiye kweri genda muyarure abafani bitege ibintu bikaze rwose bya Demi Vende kuko ubu madebande ije ari madebande gikosi n'abakirema gatoyi gikosi madebande si uko mutubona twiwe turi aba batatu hari uwundi apowesheje gasaga kari na runyonga uba ari mu bintu bya sinema mugabo gusa aho biherera kuvuga yuko turundura ibintu by'umwotsi by'ungungikanye ku buryo yuko banaremerwa no kuri YouTube gikosi madebande sani yahinduye kategori
kosma
de bande kubayizi bazi umuzo wayo harabayizi n'abayifana mugabo ubu kubera ifise ahibarizwa ku rubuga rwa YouTube n'imbuga nyinshi zigiye kugurugwa ku buryo yuko tuzorondegwa ahantu hose anoze ku mbuga zose zovuga ati gikosi madebande ndayishatse ibyawe ndabitora ngaha nico kintu cya mbere dushaka kwanza gukorera ko hama duhejeje uvuga ko cyadushiraho ibintu biryoje kandi usaba n'abafanzi nibumva ko twakoseze nabo badukosone
tumenyereye kubona ama team menshi abantu baza muri hip hop ari amatimu sinzi zaki badashika kuri baracika intege bagasambura sinze kubaha turoze twakuze tumva za wakali power sinze za wanajeshi ama timu mesh cyane bwa gushuka no munsi timu nime ya hip hop hari mu Burundi zose za
twebwe nka gikosi madebande nibaze ko atari nk'abajya muri urwo rugendo baba baragize twebwe umuryango wacu nuvuga ko ushigikiranye ari wabibumbye tutagiye gushyira imbere ibyo gutandukana duvuye ngo tunaturiya nta na kimwe twe dushobora kuzofa muri urwo rugendo twe tuzaba turi ko turagendamo nibaze yuko nawe dusanzwe dufashanya udafise kijya arakironka gikoka mugenzi we ubundi nawe akagikora kwa mugenzi we tukama dufatanye mu nda nk'abavandimwe nk'abavukanye nta n'umwe agenda n'intuntu mu rugendo abarimwo ari kumwe n'ubundi jenge ni panze nka gikosi madebande nibaze yuko kabisa gikosi madebande nayo kuri rap ugasa nayo nyene kabisa iriyemera hip hop tuzoyibaha mwaka gushika aho Imana yemeye ko tuzoyishikana twifashijwemo na mwebwe ntahitazogera
Biface Suprema egaraka akora bien je kwanza na murimbyi numwe mu Burundi ntavura nta mateka kuko amateka turayakwiye kuko twavu kera twe twakuze twumva na bamere bacu basubira mu miziki y'abacanje wa minsi ndi kubere ko bitobuka nta murimbyi numwe mu Burundi je ntavura mvuga ati ngo bana bashoboye ngo njyana ntashoboye kuko urinzu mara majoro uri kurandika vuga ko buryo wanditse hari abantu bazoba bashaka kuvyumva tuce tubonira radio zaziza zivuga ati mvugize imiziki ya naka kubyanda mukunze cyo bijya nta gaciro ndabiye je mpa gaciro umuntu wese muri talent yiwe nimba nkoze nabo no munsi ukambwira ati kosoranga ni mwebwe nyine urumva kubera kera twari dufite radio zibira ariko abarundi barahitinze ubwo bwo hejuru turahitinze ubwo bwo hejuru kuko yuko umwana wese wabaza ati indimbo ya chancha amisiti niyi ni mugubu bashye uvuga ati hip hop ya kingorongoro yaso yajya yeje mbira mu majambo abiri ntawe kubera iki social media ntikiravuta nani yifeshe bigenda gute nyo mpamvu rero je ndagubwira ati hip hop nzoyitanga uko ni impano nzuba nawe na nyagasani uzo yumva zoyumva hama utayumva nawe mvuga ati ntaribi Ije kibazo reke imbaje kiragoye cyane kuko ni yo flow nyandi ko ndaguha kuko nakuna kumwe umuziki twebwe twaba tuko tuhonse umuziki w'amahanga mu gihe twose ibere cy'u Burundi urumva ifo yuko twonka iruga yo ngaha nyene wacu twumva ati aba bantu bakoze vraiment ni mutanga promo tanga promo yahagije ku murimbyo mu Burundi nimba yakoze nabi muvuze kubera wewe nimba wumvise itaryoshye ari izoryohera utazi yaba tazi yaba nubwo yo bari ruguru akavuga ati umuntu yakoze neza harimo ijambo rinkoze mukabo itavugijwe ku radio tukaba duhura na mwebwe gusa abajournaliste nimwe muko muri ta umuziki w'u Burundi nuko ku Imana abajournaliste mwebwe amukorera ama TV online nimwe muko muri ta umuziki w'u Burundi muri sonzo ama radio nta jinda cyabona ko hakiri hasi baracari hasi ntibaraduga bavuga ati turakunze byo wacu umunsi twakunze byo wacu twese ntanzara nta ninyota zose yakugira kuko je ni bantu mira muri konsiri nkaro nkiyo raki wanje nzovuga ati brother ngaho ujya ari hajya anye ni muze twunga ubumwe ni mbaraga cooperative tukubake ne vitwo kubuka kagute mu gihe byo wacu atamuntu ari karavyumviriza bibonekera kuri show kikosi madebande kuri channel yanyu hari
utubusa kandi muziki uno misi ni video abafonzi biwanyu itegeye video ijya ndirimbo yanyu
Apo bwo mu fanzi yitege video y'uyu muziki yige tovukujya akavuka n'indi bivanye no kungena programme adufise mu mutwe si uno si kuvuga ati ngo video ngo je ngo genda mu irabe YouTube oya kusa inkono yose hiri gihe nkuko nubikubyiye nibitegeguza ikosi madebande mayimaje azoza tuzifashamo namwe mu gihe tuzoba turiko turatamba twirorera ntako nakumwe noze gusesa ngo inoti ziwanje ngo nimakankore video mu gihe nzoba ndiko natamba nirore nimba maradiya hari navuga umuziki hama natwe dukora ibikogo dufite radio nyinshi ntukunde byiwacu kwanza tubibemo neza tuvuga ati je narose Burundi nose bereje mu Burundi ifo yuko jewe nza gukora ikintu nza gukora ikintu kiryoshe nubwo nzoba ndi ku radio umuziki wanaka nubwo ya numva je utanjyohera hari abantu za kuryohera ifitwe ivyo ni twabibamwo tuzibemo neza ko zijya ngoma zose z'abakera sivuga ngo zari zikoze neza mugo zaravuga icyo turanazumva kini nkuko woza muhiri wanje ugasanga nta muziki numwe w'umunyamahanga mvise ndiko ndiyumvise indirimbo za kera gusa kubera iki hari muziki twebwe ituma twumva yuko abaririmbyi kera bakundwa pano ubumenga tuko dushira intuze nyitama ya ivyise imbere ivyo ntibaho
Yani muziki ndundi kintu ndiko ndabona gusa ubu umengo ariko harakora ikimenyane atari nka mwebwe no bamvuga ati murashyamwe na gatege mu gusanga naba rapere mu makave kugira ngo mushobore kubashikana hahandi naho baba bakeneye kumenyekana nayo kuko mwe mutaturonde nitazogenda turiya mamaza ngo rap dukeneye ko mubwo mwitora mwaduhaye icyo kiganiro interview nziza tukayikora mugabo w'abandi nabo bamwe bari ku maradiyo nganyene bavuga ku masamirizi bajya umengo bakorera mu bintu byo kuvuga ati je ntavuga ije nka babandi sanswe numva bariko barahitinga bamwe duhurira mu izintiaza ibintu nkuko nyene sivyo nibo bantu batwikira game kubera ujye baba bavuga ngo niwe basanzwe bazi ngo niwe ngo bashoboye hagiye nawe n'abafise abo mushyira ku musego agaturiya agacanye bagahumura muri game bose bari ibyo bakagihera abafana mbwo usanga za show nziza ngahanga muri capitale ugasanga uri umuraperi wize nk'umufana hari igihe uje no kuyipera ubarabe nyene babyina birorera gusa iyo yagiye ubu ujejwe uri kuraba data wanjye iyo bawugejeje ariko natwe mutworoma inguvu saba dushigikira nkuko nabonye ne babashigikiwe nta ukora yikoresha kuzina giwe n'imitahe yiwe ndabizi ko atamitahe twadufise ko gikosi madebande ndabizi ntiturabakire man sivyo ariko hamwe tworonka abadushigikira natwe twova mu makavu tukamenyekana kuko nabo bigira ibihangange umva wirirwa bacana nko ugasanga bwirekana kana muri wapu bintu nkivye ndazi yuko twagiye turapambana nabo nubwo byashyize gusa tugasanga turi mu zindi round za tugoye ubu je nubwo ariko kabisa gikosi madebande je nubwo ndanakenguruka navuga ko nagarutse revenge kugira ngo ushobore nyine kubwira abafana banje bari bafitiye inyota mbona mbere kwanza kuri YouTube kuri rya sindi baguma bakenguruka ibo kuri
Konyinyana cyose ndiko ndanyinyana abantu ahubwo je nzotanga ikiri ku mutima naho nshaka kugeza rap yiwanje ntafatiye ngo naka ngo yakoze beef nuzo nkomakoma azokomakome yikoma kuko ikibuga kirahari ni ikinyene bikorwa tuzobitanga mugabo njeze kweri nawe je nta muntu kwe ngiye gukorera ku bintu byiwe ngo nuko ngo yabwiye ngo banaka nje ngo umuziki we ngo numve ngo umenga je nti wongyohera numva uri kuratuka mwene wanyu wana shiba wape je aba barundi abafana n'abagenzi bose kwanza muri rusangi ndabwiye ati Froze kaze I'm back in game nagarutse neza
bengana ka bitika ya twese kiganiro muri mota iyi flash ya nyuma
na binti bimo
bitiri ufise iwaje kwee
bitiri mwanga
iyo yini iyo flash kwee flash ya ima binti ataka
iyi oya kiganiro kirashobora kuguhira kuri akapera ko umuziki ni akapera ni tubabonetse beat acha tunde acha tunde na akapela kwa juu si na rapero wa the best rapper si kweli pichuenzi vibari kuri ifrote skuta chira vira rira ni wa muhunga kiri motari kusindi gito ayo chenda hakuri chigwa ngasi gichigwa gato gato karakura niza amiru kurukuru wadza nawa nyama kuru ni wa muhunga kuja tagiri gufabu kuru kukona rinzi yuko na vuka hamivu kuru hip hop na yoni old school na yira pagu kona yize no school ah toto site tushatse turahara gukivyo dukora vira na gara gara na wabu nze tuba nikiye kubigara ehera babonye kujya kundagara kuko na karebi ya mira ho kurigara bishinga kugonga amasigara erega aha ni mu gisagara ubwo se gatoye uje asigara reka ndaba pake ndabarinze mupaka ni mitra gasaka nakubita faro mana gaborese goriate goriate cyo yakoze yaje yazinza amashati asanga urugamba rero mu gwo kwiterura na kabati akivuga ngo ha mbanda makiriye no hasi gusubira inyuma kuri yo chiye kumabati umve beat iri kuri hit reka ma beef vo makavu muze nkano kuko ibuga turagaza ivyo bikogwa ah musa jagwa mbati kwenye game in the flow kikosi madebande tuwakilisha izintiazo izintiauli
kia ya pisa bakwiga nkaguruka nkibera nkakagasiga amaniga nkasiga medita bimwe vya kaga nguma miga nguma niga nzunguriza ururimi curi ndwi imbere yo kuvuga sinzigera ndangiza ubuzima nkantu ya haga nagasaga jendi swaga ndi nka taiga ndandika nkarekura ntabajije sinkunda kuvuga vuga fro ntizihera nashusha mistero markane wa
bongo wanasimika
fro zanje ntizikomoka kuri macho za simba
cyangwa simba wanyika
markane ndamumora
byo kugora kunyegera
ndumwe waruzikera ra
Marikane na peperusha bendera Mwela na choi tajini dola Usha muziko sushi akapela Hei kuu Tula bashimi